This week on Utatakho.
Baba, wangishiya ngineminyaka e-2.
Ngamshiya mncane. Khona unyawo lakhe oluneminyaka isithupha lapha phansi. Mangimbheka futhi ngamthola ukuthi uyanibheka.
Kumina mangikubuka ngokwelakha ngokwamehlo. Wena awusiyena lokhu uzama ubaba wami.
Utatakho, every Tuesday at 8 p.m. only on Mzansi Magic.